Kanti abantu baseMpumalanga baphume ngobuningi babo kuyothamela umhlangano obubizwe lowo owayengumongameli wakuleli umnumzane uJacob Zuma unqamalala, kanti ubebize umhlangano ozohlangana namalunga amasha eqemba ngaphansi kwalo umnumzane uJacob Zuma elaziwa ngokuthi iMK umkhonto wesizwe, nekuyilona qembe lelilubhedu nolusenhlizweni zabantu esikhathini samanje. Kanti-ke lokhu bese kuveza ukuthi uZuma usenawo amandla noma abantu basamthanda. Kanti umbolisi lethi kuhle TV naze besikuphathele zona, ungakhohlwa ncufo subscribe button bese sikwethulela nansi ividiyo sicaphune ezikhundleni zokuxhumana. Kanti nawungashiyela nje ukuphawula kwakho sizwe ukuthi kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba.
I'm so damn excited.